abikora rero twagira tubasabe bahagarikira hanyene kuko ni inyigisho zishobora gukwega karambaraye mu gihugu tugasaba iryo shyirahamwe by'ukuri guhagarika byihuta izo nyigisho mbi ziri ubugwanko kuko tunabibutsa ko uno munsi barabona bashigikiwe ariko ivyo bakora ni icaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu ejo canke hirya ejo barashobora kubibazwa ivyo bakoze kandi muri abo bariko barabatuma muri abo bashigikiye nta n'umwe bazaba bari kumwe tukaba dusavye bimwe bivuye ku mutima na leta yuko yohagarika kuko kenshi niyo iba yarahaye n'impusha amashyirahamwe nk'aya yuko ishyirahamwe ribugwaho nk'uko bitosubira kuvugwa mu gihugu si ryonyine n'ayandi asanzwe dusanzwe tuzi abiba inzangano mu gihugu ko boyahagarika kugira barinde abarundi n'uburundi ikiza cy'ihonyabwoko.